Ukushuka uthi dlozi selivumile. Sasingashada noma yini, ngakwenzela noma yini, ngoba wena uthando yimi. Ngizotshela ubabakazi, ubabakazi funa ekhaya bebekwazi. Hambe bekwazi, ngizotshela ubabakazi, ubabakazi funa ekhaya bebekwazi. Sho, ngizotshela ubabakazi, ubabakazi funa ekhaya bebekwazi. Hambe bekwazi, ngizotshela ubabakazi, ubabakazi funa ekhaya bebekwazi. Blah, sho.